Mpe ke tsese baka se ke leboge Botswana ke leboge yone Botswana Football Association go bo e bonye go le maleba gore mona kwa gompe go be re khonne gore re simolole yone preparation ya rona a re ipakanyetsa gone go ta go ya go khosa fa yalo a re simotse camp ya rona ka di 17 tsa ga August mo ile gore re nne le gone gore re bitse bana kana players ba ile gore da about 30 players a me mo go bone so far go khonne gore go iponatse jalo ba tsamiki ba le 22 mo go bone a bangwe ga ba khona gore ba goroge yalo mabaka ile gone gore bangwe ba tshwaregile ko ditirong yalo mabaka ile gone gore bangwe a ke ba ipakanyetsa tsone dithato bohela jalo mme nka bua hela ke re a ipakanyo ya rona kana ke gone gore ra go tshameka khosa fa ile gore setse re bonye yone draw e ile gore mo nakwa gompe gore na le yone Tanzania re na le yone South Sudan re na le yone Zimbabwe a mme ke re a ra go tswela re ipakanya hela thata re lebile gone gore it's a tough competition yes but mme hela kana mo nakwa gompe go the players tse ba ile gore di tshwere a re leka gone gore in 2 weeks ile gore na le eno e be re leka gone re pushe go yone in terms of fitness jalo because bangwe yes we have given them a program e ile gore nentse ba e dira but bangwe ba sampe ba le kgakalanyana mme hela ke re ga se mo ile gore gongwe nka bua hela ke re it's a zero or one but hela so far so good in terms of the ones that ba ile gore we gave them a program go a bona la gore ntse ba le mo picture-re.